Za mambo Yesu Kristo rwakairukwa na Yulita Mshoriwa rwakabva muchishawa Shaim 53 kushaura first part
Yesu makana kiso runa korwa mwari Yesu makana
Ajuda. Dinokusaru daizhi, Yesu mambo wangu.